omusajja yankuba engumi nendowooza oba jjinja lya minzaani naye omusajja oyo wakisalalaka sina musirikale ate kokubanga wamaje omanyi enkwatibwa gyenkwatiddwamu nze njawula n'empi nemanya nti kati nolwirirwawamaje nolwawa polisi nolwawa sfc nolwawa military omusajja yankuba olwinankuba engumi nemala ennaku bbiri nga simanyi kiri ku nsi bwe nasisimuka nga nkomyewo.